pamusoro pemwelo saka musunge atanga aende kujeri kana akarwa kana 5 to 6
ane simbe yako achamwari kuti uri kunyatsozama mireketa
ko mota iripi
yakatorwa
yakatorwa koipa
yakatorwa
siva kama